Eha eye Sunyani Coronation Park ena sabre yegina yenu edi enkomo na enche na Ghana yen league sa odro no ahyase ye kira Ghana Premier League Sansuna Division 1 any women's league nyina no enche na ahyase na bepie mo Sunyani Coronation Park a eye bia eye clubs miensa ewo Division 1 mu enesi akan me kira BA United bofu akwata no any young apostles in the sea kind ewo eye Sunyani Coronation Park eha na nansen ena Ghana mampani edbetudwa se babia dunu de akwanya wo ho se Ghana ye leagues awdro no yebetimi ahyase abo na ohwanso a se se ye obosumi dunum eye October bosumi num 6 October ena inspection team eba abehwe se Coronation Park eye boboku ahodo miensen wo benya akwanya esia kan wo ha anazo munya kwan esia kan enso e wo ha enu edimubi ena arc 107.1 yes ye ba na senior Coronation Park esitie no yahwefo ani atiefo nso anhu senior a esi etie sie ne wo kasai COVID-19 eba ye nti eye Sunyani Municipal Assembly eye nhyehyeye edi adwedifo ebepiem o Coronation Park eha sabri aye kasai ena ye 2nd October 2nd October ya ye di nkomo yi oba Coronation Park adwadie egusu a ekoso adetonfo ewo ha a omo edi omudwa enti ebisa se so se 6 ena eye inspection team e sho omudwuma di ase dia ena ye da ben ena eye dwumadi nso no wo mu be firi eye Coronation Park ama inspection akoso enti adwadifo ena be hu no mo ha ube pie mu dia agoprama ne dia esu na afu bateda so yie pa anhu se ni sitie baby a match commissioner ebetena ohwese na bia ni sitie kura na ubi sa anhu se so aye crowd say inspection team ne ba won benya ne sa na stance ni bi atutu ohwe inner perimeter no so kura na ajedifo ne de omunie ma hyehyehyem a ohwese sen na no kura no esi etie oni ajedifo ni di nkoma ne omuka ne se deport won be fi Coronation Park nso wo munim AKFM ene kasamafo edma Sunyani Municipal Assembly Orua Clement Bonsu edi nkomo emo no nzukire mu a eye 15th ana hwie be 20th October ena wombe yi mba no edi afi so ye ne clubs yi empenimfo zu di nkomo a womo se ba ne sade a ene emo omo enti womo ne MC yi be hia na omo di nkomo ahwe se nje bi beba ama omo yi adwadifo yi afi Coronation Park and Sun inspection team no aba se se aya asem sebe aya asem yi aw edi ama adwadifo yi ene football eye fuo yi Sunyani Coronation Park ye hu dapotin a mai efi Coronation Park ama inspection team no nso aba enti u bewura mu dia Coronation Park stance ne dia ebi atutu ina perimeter ba bi nso yi kakra ena ma no nso dia omo niema no ahyehye hyemu saa a ye hu se ne a niema ebesi akọ na kane amfe na wo se ye hwe se ba bi ina perimeter no wono wo mama ne ben agoprama no eno nso ye nyanye ho hwe eda so wa kire se ne a eye dressing room no esiwo ho dada enti we nyina ye niema bi a ekoso o Coronation Park arc 107.1 sports center ye pese ye mama hu ne a ekoso o Coronation Park ba bi ye a reserve team no etena ana players o munsi akan ni bi na omo no technical team no etena no nso wo hwe bia na che se ho nye enika enye akono a kwese adwumadie bebre ho a ose no nso yetimi edi edeka ho ba bia ye gina se bia ye twa mfoni ana ye twa video bi e wo park no nso so a eno nso hwe ne condition ewo mu a otimi se enhyeda enye eniso enye akono bia e bia team no wo mokọ anwi amokọ so amokọ home na omo ba ana ye besha kan si ase ba bia omo fawura a ye friend tunnel no ohwe mu ni se ya park park ye buru eni niema bebre nso egu ho a ema Coronation Park dwuma die da ha no eso ye pa enkonwa ne die ebi atutu afirim se ne ye ka no esan se adwadifo na park ye omo niema e die agu stance ne bi so a eno nso aye arewosem ne nyina mu no ohwe fo ba bia kyese hwa ya teche enye nika Sunyani Coronation Park nsem de eye asem sebe enu nti eni etwa bi amwo hu se ne esitie so clubs no se ne tibia esi wo mu yi emre bi bedu ama omo agi Coronation Park atumu ana esen se adwudifo no enim dapotin a wo mu firi ha enti wei eye asem sebe supporters ana team loving fans no wo mu nim ba bi asese wo mu fa wo mu no ne se Coronation Park nso anhostu eye wo mu matches amomo a ebe ha omo yie pa and to way a somewhere in a dietary everywhere said a bay and a coronation park a jetty for be free so I'm a football for non so a basso abedio mujumedi senia yerjeno.